Ngā kuia tēnei, ko te rā, ko tahi rau, aurua te kau Māori matau ki muri I whai mana I ngā wāhine o Aotearoa ki te pōti. He oi aha koa ko te tau 2018 tēnei, kei te whawhai tonu ngā wāhine Māori ki aurite tō rātou mana ki ngā wāhine Pākea ki ngā tāne anō hoki. I kōreroa Eruere Rerekura ki ngā uri o ngā wāhine Māori Erua I tino whakapau kahanei ki te whakarereke I ngā āinga tōranga pū o tēnei whenua.
O iria karātana tēnei, koia te wā ene tuatai I hau atu ki te whare o ngā raiona, hei me maparimata, ai tā tāna mukupuna, ko iriaka, tēti o ngā wā ene ruarua noi o Otero e o Whanganui, I tū ki te kōrero I runga I te marae.
I tino hōnore tērā, engari, I runga te mea I haere ai ki wānanga, kia ako awa āhuatanga, ka mōhio ai I taua wā, ngā whakapapa, ngā kaupapa, ngā tikanga o te taihauru.
Ko mere te taimanga kāhia, tētahi o ngā tino o te kaupapa whakatū wahine. Me whakahihi kātika tēnei wahine I ngā mahi maia a tōna kuia.
Kia taia era momo a iriakarama ki te tūwai ki te whakaputu ngā whakaroe pāna ki a tātou wahine Māori. Ki au nei, hara noiho mō a tātou wahine Māori, mō a tātou whānau Māori.
O tino, aha koa e whakanui ana te motu I tēnei rā whakahirahira, tērā no ngā wangawanga, kaori anō kia taurite te noho o te wahine ki o te tāne.
Ko roa te huarahi he mahanga mahi kua mahia, engari he mahi I mui a tātou.
E whakai ana aru rawhi ki taua kōrero.
Ko haere whakamua ai, engari kaore anō tātou kua tai ki taua taumata he rite tonu te tāne me te wahine.
Ko te whakaoritinga te kōrero nui mo te kaupapa Mausina I mui te whare parimata I te rānei.
Ai, tēnei ngā whakaari o mātou o te kamupene o māo, o tira ngā wāhine, wāhine Māori o te kamupene o māo, he whakakikokiko, he whakaputaina I te wairua, no roto ia mātou anō hoki, no ngā tipuna, me ngā reanga e haere ake nei.
Kia whakatau ki tia ke te kōrero, kua tāwhiti kē tō haerenga, kia kore e haere tonu. Iriwere Rerekura, te karere.